Yo gena twenge je kidogo banze twenze man. Je numva shaka gutwenga. Evu? Dutwenge.
Je hago twenge.
Okay, nkwenza. Uka nkwenza.
Ubura japfuye, ubura japfuye. Mhm. Eh? Mhm. Wa japfuye, umva kuva kare umva dutangurane higaniye n'ubu nturatwe. Yo
sindatwenga.
Yo shaka gutwenge mu buhe buryo.
Nkwenza.
Utawuke hamwe no uri hari yabyo.
Mhm.
Eh?
Mhm.
Urara. None je na musi.
Angel, les angels, de la moquille, bonjour, bonsoir et bon après-midi. Nous avons comédien Neta, Amouli Rose, Amouli Sadi, nous avons Gwenet. Ta Gwenet, Nabo, Matayuko, Dogenda Neta, et ça, Charlie Konawingan, Dogenda Neta, voilà. Oh, il me suis dit, je suis un jeune, je suis un jeune. Kwa kundinye tutato minyo mwe bitandu kanye omuna tuko niganda badzani no monu atachafisa shinifa atachafisa ashoa kupresenta atachafisa ashoa kushikiriza hama ibn mshoa ugena neto atashoa kuba update wala dekayotu mwakire hama atuito ndore epui titu bandani nahawi kati
ego mbra kazu kwe
umetina
ito ego kwe jenda shim ego nukuri
wala tungao tu gire leo mwidondoro wawe
jewe abanzi cyanke n'abashaka kumenya bahumva bashaka kumenya bivanye n'ibikorwa by'iwanje je nkora izina ry'iwanje ni ramji komedi cyanke izina banyisa ababyeyi nabyo naryo ni ramek
yanagibaga izina bamwisa ababyeyi o lamji ubuze kuri ha meni lamji cyanke ramji
lamji
Lamji.
Yeah, it's not one had to be a comedy. Lamji comedian.
Ah, Lamji comedian. Go, il est comédien. Oh, Lamji, un comédien. Bina, when the canon master, who could not forget him because I could shout out to the comedy at all.
Jill, oh, yeah, I am fatty. Eh,
no, you're a comedian. I might a good.
Nero kwitegura gutekandi rega no gaha biko bumba bibiza bukebuke ah we nitwa mara mwana munini yandaze kuza gutwe
serious urize
neza cyane
ariko bundi kesha ba comedian abenshi ba comedian yo avuze n'ikintu kimusanga watwenza ariko no muni nanje wantwengeje by the way
oya none
donc rero ukibona ko wiyeme
ntibiraza rendira rendira
wala ni namjira tubiye ko uri mu comedian kuva cyari hey Gute.
Chendo mukomedie kuva mazenga deza.
Serious.
Ego kwe. Ibya kiviri natanguye hina komedi naje hina mubandi.
Mubandi bahe.
Nakina mubandi ene ara peti wa mwisite. Twagiye hamwe tura creative. Hi komedi nyene nkuko tuba tubyumvira ahe tubishaka.
Hama bice bigenda gute.
Hama bigenda neza. Ego kwe.
Iyo nyima iyo myaka ibiri byagenze gute wabisanze. Wabonye nyene ikundi ya anyu izo comedy mwakina zavuye mwiki
je mu bisanzwe iyo team ya mbere yarakwamye yitwa kazoza talent irakwama hama rero niho naje hamwe n'uwundi mu peti yitwa kagabo comedy cyatwigira team yiwacu nyene cyatwita tenbere comedy Ama yetu atangwa batashyamwe nabandi turaduga gusa twatangwe tutazi ibyo turimwe mugaba munyuma turabimenye ibyo turimwe eh twari ko arakoze n'amahiti menshi ntumbi na
kese
wo butanzi abanyo baranze
mwamenye gute mwamenye gute yuko mwakoze umuti
eh cyane
nge cyane mwagiye kumenya gute ubu mu muzi gute ibyo murimwe ko mwabira atavye mwari mu
ubu Nene uwele ga ugiye no ugiura nabaza gusa ukabaza n'abasanzwe babikora babitanguye kera baraguha umuco akubwira ati ibintu naho byinjiye ngo ntubuze guje kujyoherwa gusa tibimeze uhunuko
ninde wo yaguhaye umuco akubwira mu bakomeje sanze tuzi ninde yakubwiye ati izo mpanura ati wewe umenye ibyo ujemo
jewe
ninde washikiriye arakubwira arakwiganira ukuntu game imeze
we nkuko nakubwiye ati twe twarakoze amahiti Tiyo tukwala kuzu gambele njene ngabasi ngomu mga kweze Tukwala kuzu tulakola tutazibu joturimu Mugawa hotu kwa 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 babonye ibintu nyene dukora ibikorwa nge nari byiza cyati badutuma ko nyene ni bujumbura turamanuka ahivyo tugiye
ama vyagenze gute nibandi babatumye ko babibona
je barade ntabwo ntinde kuvuga gusabara bizi
nagira ngo nagira ko ikintu kiza ikintu kiza nk'ito wo muvuga
eh nare ugira uvuge basi yoko ubibaze yoko aje nisabi
guys bivyo muze uvuze ko wabonye ibikorwa byanyu kuntu muri mu kirama show hama bashobora batumako ni bande babatumye ko ndi yabonye ibyo bintu bya
aratetumye ko nyene turagenda
mande
naba nyene bujumbura
kandi bujumbura hano beshi bane
aho ya none urumva namba yari competition aho
ntacho yari
ko twayihuriyemo abantu beshi
ntacho mugani ndi yabashikanye kuri iyo etape
iyo cyarwa nk'umuntu kare nashimira kare yitanzwe uwo munsi eh harwo bita wanixwe asanzwe afise team bita gabide eh ndi mukanyosha ni herere je nibona umushimira cyane ko yarangishije ibintu byinshi cyane ko niwe yatumye nzana no muri aka gakino nande wumva narakwamye ndabize
niwe yatumye umenya icyo ibyo urimo
eh bana je niwe yatumye umenya ibyo ndimo kwe
oh je vuga ko mariye hit cyane mwarakoze ngo mahit amahit ya danje oh ayo mahiti yahereye cyagenze gute wabonye gute ko muri ko murakora hiti kora ko mwakina video ikarabwa cyane cyangwa se mwa hari hama hariho de competition zitandukanye bagiye babatuma kora yuko ikintu ukora akenshi mu bintu bya entertainment bakubona mu ma states no washobora kubona yuko kuri kuratera hiti kuri kuratera ama show ariko kuvuga ngo uri kuri akora ibintu biko bagwa cyane kuri YouTube c'est pas suffisant
oya uciye no mu bantu waranavyumva none umaze guca nk'ahantu mwisi tutarumenyerewe ukumva ko barakuvuga uciye ahandi aho uciye ukumva ko barakuvuga none abantu cuva ko ari hit
ah hari niho wavuze ati jewe rero jewe ramuji natera imbere comedy ndabafise
yego kwene
kukumva gusa yuko mu yindi site bakuzi bivaye na comedy wa kinye bakuzi wacuvuga jewe ndabarenzeee
atwe harageze gihe turakora ngo bavuga ati namabyuze turayagura ari gukurikiranwa gusa
aha byagenze gute aho
naho rero umva abantu twebwe turi abantu twakora twitayeho ibintu cyangwa twabibangikanya ngo nibindi ngo sahe ngo turiko turicara ibi twe kwanyu turi abapeti ba mbere mu isi dukora cyane aba bantu baje bavuga ati mujya mwerero mwe mugura amabyuze ne tuyagura gute ni travail yego kwe
none atafaho baze ko ariko iki baba barabacana
kinde twe abo ba
amajuzi cyane kwika duga cyane nese niko ka vyiza mukora
ni travail
antreta
uranabiwa
antreta ngaha mu munara ya gitega nibaze ko atari mwe nyenye ne mufise muri aba comédien hariho benshi ni kiye kintu ubona ni hiye difference ubona hagati ya mwe bwe terbeti petete nandi mati nandi magupa hariho yo nige abo nigeze gukoresha sinzi ko babonye bitwa sinabiku nyine bitwa mwe nabandi bango ba madudu wo ni he difference ubona hagati ya mwebwe nabandi ba comedy abitwa ko bakina amafilime cyangwa comedy nga mu ntara ya gitega to cyari nga mu ntara ya gitega
none twemba kose ko turi muri industry imwe aho urabona ko iyi industry ni ntigoye cyane umva umwe wese abona ati je ko iri ku rugero ndiko je ndishimira ibikorwa by'iwanje umva je rero ndiko ndaraba urugero ndiko ndabona ko ari gwiza nane nabo bandi rero namba babona ibyo bari gukora ko ari byiza ni babandanye hama tutaye kwiga Gitega twayidutse
entre ta rukuntu usanga nk'abanyamujumbura kenshi urakunda kuvuga nk'abanyamujumbura bafashane kugira ngo basupportinga nti hagati ya inga Gitega naho bimeze gute muri yo kayo
aya rega ari ujumbura kimwe na kumwe naye nawe vuze ibyo barimo barabitse sinkino
none nagirana mu bomba n'amenye ibyo muri imwe
ino usanga ari umwe abitse abandi bose usanga umwe ngo nokuryoherwa we umva abonye yashizeho igikorwa kikarabwa cyane aca agenda aravyimba vyimba ati jenga ha iko iri nakoze umuti nawe nivyo arimo ntavyatse
ofete nakubaje ahigitega ahigitega ntimuraje hamwe ngo muvugane munane muvugane ku mushaka kuduzi ntara ya Gitega biciye muri comedy cyane harimo abavyimba muravyimba nangati ya
none baravyemera aho wibatse
baragerageje baranga
je ndama ndabivuga nti namara bivuze keshe nimuze tuje hamwe amatwa yo kwigitega twayidutse mugabo umwe wese umengo yiraba ko gatwe kiwawe naje rero jankora rero hama yabona ndabadubuye birabashe ehego ko
cyane batinya ko mu badubu
Jewe.
Cyangwa urabeshye ntavyo bigeze babwira.
Aho agenda binama nawe.
Mwa mufise na group ya WhatsApp mwe mu waho muhurira ko mukavuga ande probleme muhura nazo cyangwa koma mushobora kududza intara gitega. Aturacari muri ya idee kududza intara gitega comme ça. Abo abanyamujumba mvuga ngo bazinga ivyo barimo. Peut-être bashobora no kuduga akavuga ati gitega yan des gens. Bashush ako muri ubwo muri bwa buryo nyine kugira ngo mushobora kuja hamwe mwe nyine mwuvugane ako ubundi uravuze yuko ngo ni mutabonana canke muri nubana none bazo ari kubereka imwe nubana
dabits
wewe nka wewe ni nk'igupe yahe canke ni nde mu comédien uziko muri kuri carrière imwe umaze kurondera hama akakuvyimba ko canke akakwishuka ariko canke akabifata binenego umaze gusaba ati toshobora kubonana tukavugana ingene bigenda
inigitek Awa yanano.
None umvuta rubeshe.
Awa yanone je ndamana ndabicisha kumarizo sose. Habwa ati utsese kwa mu komedi. Nebaze canke abakina amafilme hama tujanwe canke ikoto
zagi. Ariko ubundi nawe ububazi.
Je ndaba.
Ariko utabishikira inbox cha ugende kwa rondera muvugane.
Kandi yachabona yoko umengo ndi tai has.
Ariko ubundi zo ni imagination. Nibyabaye nivyo imagine.
Oya, ega warabibona urumva nkunka jewe ndonde nk'umuntu w'igitege. Atatangura kuvuga ati eh bana bwawe ndi ndakazi.
Mugabo hakurondera w'igitege wa murondera w'ubujumbu.
Jewe. Nane naragage jewe bikanka nawe uzo kuva bikende azoza amatuje
ha. Okay, je vois. Donc la mudji Hamji comédien ashaka yuko bari bo barondera nawe ntarondira abandi kwa yuko ngo yarenze wibona ko urenze igitega man
oya nawe cha ntemubana ndakiba
no nica shatse kuvuga guys uravuze yuko akugenda kurondera umugenza we mukugira ngo mushobe kutezanya imbere hagati yanyu ugiye kumurondera wabona yuko wabwitaye hasi mugivye ivyo wagerageje ivyo nivyo wimaginye sivyo wagerageje none umva aho uri umva aho ofisi rezo umva uri mukuri uri muri some nziza cyangwa umva nyene ari fresh ari uko nyene ahubwo bonyine bazoza kuronde
oya je nkubuye mparuye nko mwisite aya matimu zanga dukorera hamwe turi tukasanga turi nka ma group nka tatatu ariko ze turi hamwe yamba bisigwa ko ngaho oyi tashaka gukubitana kora collaboration hanyuma rero muga abo bandi bo muyandi masite Jiranje nkabo oyi Jesse niko naje kubarondera kubera ni bamwe urodeje.
Urumva donc rero akora ama cité cyangwa akora province ma.
Ewo ya none ugashane je nkubari harimo ababintanze.
Nkabande for example.
Hari ama team menshi yantanze. Mugabo je nkubwe ayo.
Ntabwo yagutandura yarenze. No, ofite zikuteranya ndaje utinya kuvuga kuri kwa ko trabaza baragushavura ariko kuri urazi kora babaza. Kugisha kuri man.
Jewe.
Sabyiki none wabona ko vyoguma uko canke birakenewe cyane yuko mujye hamwe mukagira ico mukoze mugafashanya ama idea ya muri tabire TV ama idea mu yandi makop comme ça mukaje hamwe mugakora ikintu kizima comme ça mukandika fix igitega anya ujubura yo bazaza kubarondera ori yuko arimwe muguma mugenda kubarondera erega ni kwa kwakundi nyine mugwa mubereka ko ari kubarenze mugani wawe iske bizohera rya hehe ryari aloko muona ko namwe mushoboye
amugaje ndafise ama collaboration n'abanyabujumbura ati ayi ni nigitega ziriho
kandi uvuze yuko ugiye kubirondera bace babona umengo barakurenza kandi nawe udashaka umuntu akurenga
eh none ushaje kwane nabi gitega bose
guys naje none mu city wanyu nagira urashanje n'andi ma city kugira ngo ntibigume hari ya mu city wanyu gusa
none mu misi ni barende
guys ramujera kaducanga byatanze kaducanga ariko ntacu ngaho rero ngira icyo tubwiye icyo dufitiye abari bujumbura cyangwa abari mu bindi bihugu diaspora bagukurikirana bose witeze iki guhindura muri carrière ya comedy ivyo bakigingi na bagasore n'abandi batakotse
jewe cha jenga nkongaho kwe
ariko mana wibuke ko wavuze ko wiyemera kandi urenze
erega n'ubundi none ubanza kuraba ntahurira nk'ubuwe urabona nk'abatereye imbere yino abonye ariye hiti ino igitega mu capital politique y'iwacu wacibona amanotsi nayo ni kubera
iki ahubwo naje nayo kubibaza wewe
ntanimve none wumva ko ushaka kubibaza jewe nawe ndibaza yuko ibihugu
kubera yuko niwe uri muri iyo carriere niwe ushobora kumenya ati ikibazo kiraha inyinshi two tuzanihugira ngo ibintu ibibazo bihere
tuzabaza usanga kwari ko ubwo twari ko ino igitega tuhagaya none ko nabandi bamanuka naje nkubyo umbajije uzanga nkubo nje manuka kazuza ko imbaheze bujumbu none ntahubwira ati wigare ibintu bimaze uku
guys ramujire rero arakara ducanga ramuji ngo ashaka kuzoguma senga senga abanyabujumbu kazi yako kazi yako. Hey guys, niba tuye ko rero yogena twengeje kidogo banze twenze man. Cye numva ashaka gutwenga. Evu? Dutwenge.
Jaha gutwenga.
Okay, twenza. Ukamwenza
ndo. Urajavuye, urajavuye. Mhm. Eh? Mhm. Urajavuye, umva kuva kare umva dutangurane higaniye. Ndubu nturatwenga.
Rero sindatwenga.
Rero ashaka gutwenga mu buhe buryo.
Twenza.
Utawuke hamwe no uri hari yavyo. Mhm. Eh? Mhm. Urara. None je na musi. Anzinyo ngere kwa anzi noze no na ya. Ushaka ndagutwenzere. Banzu ndaye mu maso kwa anzi. Banzu ndaye mu maso.
Guys ndamara.
Eh, banzu ndaye mu maso.
Okay.
Ndene ntushaka gutwe. Ndashaka gutwe nguri kuraba hiyo. Eh, wanda abi ndaba neza. Eh.
None, guys. Okay, uravuga mukututwenda twenda
vuga. None ni comedy hajyaye uhorobone abakina bose comedy bakina bapfu. Eh? Na urabona abakina ari miyo.
Please nanwe.
Je nkina ndi miyo. Eh, gohe. Utsaye ni comedy nyishi. Hari mwizamiwe ziwacu. Eh, ugira ngiye ko rero bijategera ari biro. Nacho
ntwe.
Eh? Wera akugiye undabe neza. Eh, undabe.
Guys, jenu hune anwe, ndabi hefze, ndabi hefze.
Mga yuko wa shabu, kazi hende. Yena jina aeji.
Okay, j'espère que me dine eza na ikumena khamji, ngolo comédien. Il n'est pas nouveau, rumba yuka des ans animi ischan. Ura boreo. Wara.
Kutaka.
Okay. Yereka shimon mic kugira subscribe rero hama uyu no mukomedia muri Tembe TV. Wanse Tembe TV cumubona cubona ubugo gi bwo bwose. Hama ukomeze kugyoherwa ukomeze kuyongeza imisi yo kuba of course. Wala mwaiza gwe rero. Ciao ciao.